Totankosi tsa Botswana bana, are totankosi tsa le a tseba nna we.
Papi so kwena kharisi tele mirawe.
Kafela
Kafela comme